Coming on the stage is
Aqeel, Masinja.
Assalamu alaikum. Maloto anga ndi wotinza lowe paradise ya mulu. Ngakale ndi kutiwa kuti sizintu zoweka. Kuti ndi kuyenera kusiya zomwe mulu. Masewera poti mtimau kulindizo kumba zake pena sondi makomero andiza mtikoni chonsi chondi matiwa kutipati kola pansi sipokalita nditupoza jedwa pompa andi mwalira sono ndaenera kupilira ine.
See you.